Imiriyaridi 26 nizo Anagessa itegerezwa kurara isubije kuri uyu munsi wa gatanu. Ku munsi wa mbere uheze wa munani ndamukiza, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yasavye ikigo Anagessa kuba carisha amadeni yose gifitiye abarimyi bitarenze uno munsi wa gatanu. Mbega no niyo Anagessa ikora iki? Ivyayo vyifashe gute muri kino gihe? Iyi niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga kuri uyu munsi. Mwiriwe ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Twari tumaze iminsi twumva havuga imyidogo y'abanyagihugu ku ikigega Anagessa gisanzwe kigejwe kugura umwimbu w'ibigori gitevya kubaha udufaranga twabo mu gihe bagishoreye umwimbu. None Anagessa yari yahawe ikiringo c'iminsi 5 kugira ibe yasubije amaheri iheraniye abanyagihugu. Kumbure muri kano kanya harabariko baribaza bati mbega kubera iki hariho Anagessa, ingene yabayeho n'ibindi. Anagessa ni ikigo cashizweho muri Rusama 2018 nkuko izina ryacu ribivuga, kijejwe kwegeranya umwimbu w'integabizoza Agence Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire mu Gifaransa. Naho bucegeranya umwimbu w'ibigori, igikorwa cya Anagessa ntikigarukira ku bigori gusa, kirashinzwe kandi no kwegeranya ibindi vyimbugwa, gushiraho ububiko bwavyo buri ku rwego mpuzamakungu yo gushingura ivyimbugwa. Icyo kigo mbere kikaba cahora kigurira abanyagihugu umwimbu w'umuceri, ibiharage hamwe n'ibiraya. Ikibazo nuko hagumye haboneka utunenge tudasanzwe mu gikorwa cajejwe Anagessa. Nko muri Nyakanga 2021, abashingamateka baratumye ku mushikiranganji w'ubudandaji kugira bishure ku bibazo bafise bijyanye n'ubutunzi. Muri ivyo harimo itunganyo rya Anagessa. Byari bitumwe nuko abo bashingamateka basanze mu ntara zimwe zimwe Anagessa itarubaka ububiko bw'ivyimbugwa canke ngo ishiremwo vya nkenerwa vy'ico gikorwa. Ni ukuvuga iminzane, amagunira, ivyuma bipima ubushuhe n'ibindi. Icyo gihe umushikiranganji yamenyesheje ko ibanki nkuru y'igihugu yategekanije ideni ry'imiriyaridi 34 z'amarundi kugira ngo igikorwa ca Anagessa kigende neza. Ubuhinga buke bwo gushingura umwimbu gushika naho ubora ni kimwe mu bibazo Anagessa yagize. Mu mpera z'ukwicumi 2021 twarabonye ku mbuga zitandukanye amasanamu y'umwimbu waboze kandi wari wabitswe muri Anagessa. Ikindi kibazo Anagessa ifise muri kino gihe ni ubushobozi buke bwo kugwanya abadandaza bikika mu kiza. Abo nabo bagura umwimbu mu banyagihugu kugira bazowugurishe menshi. Ngo hari kandi abadandaza bakura ibigori muri Tanzania kuko hoho ikiro ngo kigugwa amashiringa 400, nayo muri Uganda ngo bigugwa amashiringa 300. Ni kuvuga hafi 400 canke 5 y'amarundi, bagaca baza kubigurisha ku kigo Anagessa. Kuri icyo kibazo, Gervais Ndirakobuca yibukije abajeje umutekano ko ibigori byinjira biciye mu kinywabi bivuye mu bihugu bibanyi byose bica bifatwa. Nta cyitwazo na kimwe ngo barimiye Tanzania, warimiyeyo nagurishirizeyo. Ngo leta iri kiguru umwimbu wimbuwe mu gihugu, niri kiguru umwimbu w'abagiye mu mahanga kurimirayo. Muri kino gihe Anagessa igurira abanyagihugu umwimbu ku mafaranga y'amarundi 170 ku kiro cy'intete z'ibigori. Aha ni nyuma y'uko imyaka 3 yari iheze icyo giciro kiri ku mafaranga 680 kuva mu 2021. Abakenguza amateka cyo kimwe na bamwe mu bahinga mu by'ubutunzi bagasaba leta kutivanga mu bijyanye n'ishingwa ry'ibiciro, ngo ahubwo leta ikwiye kureka igiciro kigashingwa n'isoko bivanye n'umwimbu hari n'ingene abasuma uwo mwimbu bangana, loi de l'offre et de la demande mu Gifaransa. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ku wa mbere.